Kano munezero nangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu kure abari ku mugabane w'Abanyamerika ijye nino ku mugabane w'Abanyaburaya mwese mudukurikira muherere ku mugabane w'Aziya abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buseruko muri Tanzania mu burengero muri Kongo mu buraruko mu Rwanda mu bumanukiyo muri Zambia mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomini mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana herereye mwese ndabahaye kaze Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa Fyonda sabone hamura cujya ngahe buryo urafyonda no kwako kano kameze nk'agakenge amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzova uherereye hose ku isi amakuru agezwe ko ari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi rero mu mugambwe CNL ibintu bibandanya gukomera cyane ibyo muri uyu mugambwe wa CNL abashingamateka bagumutse bakavuga ko bavuye inyuma ya Rwasa nabo ngo kuri ubu ngubu byabo bibamereye nabi cyane barageramiwe n'inyankamugayo ziriko zirabatoteza zibabwira ko ibyo bakoze ari akamaramaza zibereka ukungene bahemukiye aba CNL kuri ubu ngubu rero haravugwa ko inyuma yaho biboneka ko umushinga mateka Agathon Rwasa akuwe mu mugambwe wa CNL agashigwa ku ruhande ngo leta ya CNDD-FDD iravuga ko igomba gupfunga aba CNL cyane cyane abahora mu buyobozi abindongozi b'abafunksioneri canke abanywanyi b'umugambwe CNL nyine inyankamugayo zifise ubuzi muri leta bagomba kuba bagiye guhagarikwa bagirizwa ko bakurikira umushinga mateka Agathon Rwasa ngo bazoja barabiyenzaho gake gake babandanya kubagiriza gukorana na Rwasa kandi Rwasa yarakuwe ku butegetsi atazoba akirekuriwe gutwara uyu mugambwe wa CNL inyankamugayo rero ngo zishobora guhohoterwa mwanya n'umwanya nk'uko bagiye baragenda bafunga benshi kuri ubu ngubu bakiri mu mabohero ibyo ngo kandi undi mukenyoro bashobora kuzakora CNDD-FDD iriko irategura nuwo gufata imbonerakure izo mbonerakure zikaja zikigira ko ari abaseneri zigahabwa impuzu izo mbonerakure rero zoheza guhabwa impuzu hama bagaca baja mu mabarabara biyita ko ari aba CNL hama abandi ba CNL b'inyankamugayo zizobaja inyuma hama bagende bidoga baririmba indirimbo z'umugambwe mu nyuma bize kuhava abo bose bafashwe nibo mara gufatwa nibo heza ico gikorwa co gufata abo bose bazoba baje mu ibarabara hama ngo n'inkoni bazokwemera bazirye izo mbonerakure zizokwemera zirye inkoni ariko ngo mu nyuma zizohava zihabwa amahera zizohava zihabwa amahera menshi cyane inyuma yayo mahera bizoba ari nko kubakanda nyamara abazoba bagiye muri byo batazinanye batazi byari byo bo bazohera mu ibohero bazobafata bapfunge bavuge ko bagerageje kugarariza no kugarariza nyine hama no gukorana n'umushinga mateka agatogwasa. Ayo ni amwe mu makuru dukura mu mugambwe CNL. Umugambwe CNL ukaba uramutswa umutama agatogwasa, ariko CNDD FDD iyo ikaba yarashize ko Nesitori Girukwishaka. Uyu Nesitori Girukwishaka arabandanya kumvikana ijya nino ku mbuga hwaniro mu bimenyesha makuru bitandukanye, aho ariko agenda aho nyine izo mbonera kure zizoba zurungitswe ngaho mu mugambwe CNL zigiye gukora yo ico twakita nk'akazi ko kugira ngo basambure neza uyu mugambwe wa CNL, mbere no kugira ngo habe hafatwa umushinga mateka agatogwasa bamwagiriza ko ariko aragumura abantu akabajana mu mabarabara. Ico gihe mugabo bizokweje kwa kuri agatogwasa kariwe yaciye bajana mu mabarabara, ariko ngo bizoba bizwi na CNDD FDD ugo ruhusha niyo izoba yarutanze kugira ngo birate kuba CNL nyine bivanye nuko bazoba bahejeje kubasamburira umugambwe. Mwe banywanyi ba CNL nyankamugayo ushobora kuzoja mwibarabara wibwira ko abo ari aba CNL bagwasa, kumbe ari imbonera kure zambaye umwambaro w'umugambwe CNL amazoheza kwambara zikajayo muri ayo mabarabara nyine bakiha imihanda, hama nyuma bikazohava biboneka ko abo bazokwita rero uruzi bagwita ikiziba barashobora kugwa muri ivyo bintu gasanga bafatiweyo, hama bo inkoni bakazijya bakanabapfunga leta ya CNDD FDD ikabahamana ikabagumana ntice ibarekura nka babandi bazoba batumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD bazoba bazwi aho bazoba bari mu mabohero atandukanye bo bazukugwayo bace bashigwa ahabona. Amakuru iyo kwizigira amakuru dutohoza umwanya ku mwanya aremeza ko Nesitori Girukwishaka nawe icoba ni cose ukunje ni azokwinjira muri permanence za Rwasa, ukungene azoja gukoreshezayo kuremesherezayo inama muri izo nyubakwa za permanence cyane cyane nk'iyo kuri Mutanga Dinor. Ibintu biraboneka ko ngo bigiye kubandanya biyangara, ibintu bigiye gukomera gusumbya uko vyahora, kuko ngo biraboneka ko abategetsi b'u Burundi igihugu kigeze ahatemba, igihugu bagishikanye ahatemba nk'uko amakuru agenda avyemeza. Nesitori nawe numwe mu bagiye guhirika umugambwe wa CNL, umugambwe wari ufise ubumwe ufise akajyo na kazoza kuri uyu mugambwe, bivanye nuko wari usanzwe atwara uyu mugambwe ni agatogwasa. Rero bizohava nawe bimugora kugira ngo ashike ngaho muri permanence nkuru y'igihugu erereye Murantunga, ntiherereye Igitega ahubwo iherereye muri Mutanga Nor. Mutanga Nor niho ipermanence ya Rwasa yubatse. Kugira ngo amakuru mwene nkayaza gushika ko fyonda subscribe n'ibukoresha ururimi rw'icongereza canke nibukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hamura cujya ngaho iburyo urafyonda no kwakana kamize kagakengere. Amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugeramo. aho muzoba muherereye hose kwisi.